Eti oman Ghana no. Last na me gina ha ka na nipa ni musa na sesem na me toto. Awurade aka kire me se oman aka na ni da so. Te se no ebinum yirenum ebinum kununum ayen kanaman. A young crater to so, Mr. and Mrs. Yahadi young Hunshi. A be a worry a funum na yesu tana sono, who be the knuckle court, aqua warren eye and a wedding, ashen wedding gun. And ye be near someone's uncle for no. Nipa ene wowo eda efa no eti bema ne bema dande enusa anso won de se muwa na anyame ebo won ba asase sino mafrase e wawa won ene omo de da Oba, one man who quite none a crime in any da. Wawano, on any tea. Quota giatum. And if we are seno, the echo in a bonny. Now, baby, I am my own program, because I say, a bibremoha, any am my own program. Ana womo su otumi se yepo yempo di omo ye na ebe ye bi amen sani emeni nyina di adanse se ne bi nsida aba di nyame antworo no aba nyame antworo se onipa ware aboa bataba na de nti na ne se nyame ye bibia na wo hwe se eni twere se Ananya sa Tisenyame fu obi so ba bia na obi eye bibia na afa bible we kure ni bible mu Bible nso anka se nipa bi ware aboa bataba Ameno Ni nyina ne se ewiase ni nyina mframane niamma ekoso nyina na yebone Enuti na mumu bebre no munti me ntwe mo ho mfiri bone wono. Enti wo home bone, wudi bone. Sana sisi aye. Enti o se anie me bia ye bone, enue sisi wo nyina bone. Enti papa no e twe ne ho mfiri asase so e kọ e firi ho. Na firi e firi ho na be ma Yesu kwan ma na ye dai. Aba. Enti o be hu se papa ne nyina be wash away. Who is afraid here? The Akan by Viedruno will be an obitime yanqua, and he ni moja no, ni wo no, ni ma no, the Akan will be a yanqua, no abba, as son as you say, Akoye. And the old sorrow now will cut nipper. Oh, children, a crime enough for so, Debbie. I dear nigh upon him. Se se abrochi mamu no o ma semre bi se se wo ba na peso ware na ekwan da ho uchimi ware wo ba na die bia wo mo ka no wo ma ya che babo se de ya kuma mu mama abuso no na no ye den eka wo mo ni wo mo ma de da che ana epi Na komu ye ni sumase. Na ese no, papa ni free asase so no. Nti obia timi ye ade bia opɛ me agitum. Ade a wɔ mo nyɛ ntum. Ɛne sɛ onipa bɛtwe ne ho afiri bɔne ho. Ɛde enu ye asɛ nyɛ ntum. Ɛno anase sɛ aka. Eti oman Ghana no. Last na mejina ha ka na nipa ni musa na sesem na metoto. Awurade aka kire me se oman aka ana ni daso aye Ghana. Eti asofo ne adifo no. A mu firi nyame no. Mo nsori nyina. Fano kure. Fantiti nipa no. Na nyame be fa so anya bi. Amen. Oh yes, Ghana kure wi ase nyina. Uche mu mienu a Ghana edan finfin. Ghana hana wi ase nyina a che mienu. Aha ne ha. Yena Ghana wi ase nyina ka bu ma yena eda emfinfin pa ana ye eda yi. Di ehia kese ne se. Oman Ghana no. Yen ye betwe ehun ofiri bone ne nyina ho ne ye nya nkwa. Amen. Amen. Nyame asema abrofo ne de ba ha no nya ha nkwa na omode ba yo. Omode ko nkro bebrebe so wo ma anye. Ana yen de ye nananom timegie ye. Ana sese ya baba ka ya mamre ho. Sa be ka ya mamre ho de a mamre ye ntontwene. Enti yensase ye totwene na edi bone ne de yi achi.
And that is really a strong cry. Ready, I'm the deep for some who say, "Dear, cause we are singing bonny, nyama ya tete nyama, echi wadi ngina chese enche ne radeba." Timenia, shangu ye ne di radia semso na ube ye insura. Se de be ye radi pina ine tosumi anima wanyo iraba iradi insura baba.